kitari gito abarundi batakubona uri kurasiganwa uno munsi waje gusiganwa ku birometero 10 kandi ukaba wabaye wa mbere wiyumva gute
ego murakoze cyane naho nagiye nari ngaha ndababikiye ibyiza nk'ibinyo meje kubona kuba ntanguye akaba ari competition nationale nkoze ku rwego rw'igihugu ku birometero birebire benshi ramenye ku metero 8 ubu kabaye nakayugira ngo ntangaki cese mega bamenyesha makuru mu bibone yuko natanguye kumenyeza imetero ndende guhera kuri 5 mm kuduga kandi imimizi kiragenda neza ndaryohewe kubona ntsinze kandi nibaza yuko nakoze n'umwanya mwiza bikamicizere mu makomisa azoza yuko ngiye kubanda nkura neza cyane
ego turazi yuko abaza kuronka ibibanza byiza muri rino higanwa ryo no munsi bazoza bagaserukira Burundi mu mahiganwa atandukanye mwebwe bimeze gute ko twahera ukumenga mwarafatiwe ibihano
nta bihano nafatiwe twege ingorane mu nco gituma nafashe ingingo yo kwiruka metero ndende ibihano dufise sinibihano kuko namateka ahinduka ningingo iraba kuva ku metero 400 gushaka ku metero 1600 turenga dukeyi ibyo rero anatanda yuko ababijeje babikora mu babandanye babikurikirana naciye fata ingingo yo kwimenyeza imetero ndende kandi yumva nikundagana niko bidakora biko biragenda neza cyane ni byishimo ico gituma nafashe umwanya wo kwitegura kugira ngo abari bamamutse imisi batambona babone ndabazaniye byiza nkabasaba kuguma bashigikiye
yego mu minsi iheze twarumvise uvuga uti igihugu n'isimbo n'ikintu kiriko kiramfasha kubijanye n'ivyo turiko turasaba bijanye nabijya bintu byo kuvuga yuko kumuri metero zimwe zimwe mutazosubira kuziruka ko ubu bimeze gute
jewe aho ngeze nibaza yuko atamuntu ashobora kumbuza icyo nkora ababijeje nabo siporo mu Burundi nibaza ko si ntifashe mu mugongo nibaza yuko ari ibintu azaba barakosora jewe nkavuga nti ndakunda igihugu ibindi abikora kugira ngo nabare nyuma yanje babone yuko byose bishoboka usize mu ishaka ugashiramo umwete ntakibuza yuko ingingo wewe aho ushaka gushika uhashika je rero nta muntu ndaba ndiraba ndimenyereza neza byose bigenda neza mbebe nibaza yuko bitahindutse zoba mfashe urugendo mbandanya kwimenyereza mu gihugu cya Kenya kugira ngo bana nitegura neza nitegura na Jeux Olympiques.